This is good. Everybody. Abaga na malira budde. Ate kati tolaba no mu stopping anagenda. Obane bamutomera obali motoka ne bajijira ki. Kiba kiwedde. Baga bagambi. Ekyo wabadde ogundi. A banksman, yeah.